John 20:22.
Verse number 22. Wathi ukuba asho njalo wabaphephetha wathi kubo yamukelani umoya ongcwele. Eni bathethelela izono zabo bathethelelwe neni babamba ngazo babanjiwe. Kepha uThomas omunye kwabayishumi nambili othiwa uDidimu wayengekho kubo mhla efika uJesu. Ngakho ke abanye abafundi bathi kuye siyibonile inkosi kepha wathi kubo uma ngingaboni ezandleni zayo inxeba lezibhikili ngifake umune wami enxebeni lezibhikili ngifake isandla sami ohlangothini lwayo angisoze ngakholwa.
Okay, it's fine, thanks. Waqala wathi kubona peace be unto you. Isayini ukuthi usu receive the Holy Spirit. The step is the most important one. I charge you. Twele closet kwako. Find a place. Every day uguqe phansi for an hour. Ungasho lutho. Pray with your heart. Ask God to help you. So he's one day in getting peace. Don't stop. Well, for me, I'm like Zalom Shah. Just keep it there. Receive ye the Holy Spirit. Ezekiel chapter 2.
Verse 1. Kwathi sekufikile usuku lwePentecost, bonke babebuthene ndawonye. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo, kwangathi yokuvunguza komoya onamandla. Yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukaneyo kungathi ezomlilo, zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Base begcwala bonke umoya ongcwele. Baqala ukukhuluma ngezinye izilimo njengalokhu umoya wabapha ukuphimisela. Kepha kwakukhona abajuda abakhile eJerusalema, amadoda akholwayo evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu. Kwathi kuzwakele lowo mdumo uquqaba lwabuthana lwaphithiza ngokuba kwaba yilona lowo wabezwa bekhuluma ngezilimo ngolimi lwakubo. Bethuka bamangala bathi bheka bonke laba abakhulumayo abasibe abaseGalile naye. Yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa ngalo na? AmaPhathe namaMede namaElamithi nabakhile eMesopotamiya naseJudiya naseCappadocia nasePonto naseAsia naseFrigia nasePamphylia naseGibhithe nasezweni laseLibya ngaseKurene nezihambi zaseRoma nabaJuda namaproselite abaseKrete nabaseArabia siyabezwa bekhuluma ngezilimi zakithi ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu. bonke bamangala basambatheka bathi omunye komunye kuthini lokhu na kepha abanye babebhuqa bathi bagcweliwa yini elimnandi waye sesukuma uPetru nabayishumi nanye waphakamisa izwi lakhe waphumisela wathi madoda akwaJuda nanonke nakhile eJerusalema makwazeke lokhu kini nibeke indlebe emazwini ami ngokuba laba kabadakiwe njengokucabanga kwenu lokhu sekuyihora lesithathu lemini kodwa lokhu kuyikho okwakhulunywa ngomprofethi uJoel ukuthi kuyakuthi ezinsukwini zokuphela kusho uNkulunkulu ngiyakuthulula uboya wami phezu kwayo yonke inyama.
Hallelujah.
Amen.
Lezi zinto njengiyifunda ngama-step ngithe bhala ebhukwini ukuthi eyiphi eseyenzeke kuwo lo owuthola nge-second player ukhala oyiproof yokuthi usealed ufika ne-peace. Abanye babe nenhlanhla kwenzeke same time kokuthi but you must keep on asking. UJesu kwazi kakathathu enze isibonelo ethi uma abanini ingane yenu icela isinkwa noma icela inhlanzi ayininikitshe or inyoka kangakanani ubaba enkonzeni akuyo indawo yokuzobukwa, akuyo indawo yefashion, indawo yokuzokhala until ubaba. You must never miss that. Otherwise, you'll be a religious fanatic, freak. You can go be a fanatic about Kako Philip Lab, about the two abandoned Facebook. No Holy Spirit. We fanatic as Kaka and I'm between you and I'm a video. I took about no Holy Spirit. In course, Leon, don't worry. We even get to let to geese. Then a man's a little funny. Could you go to Tad? Uhambe uvela ngalo kanti wena ukangena umehlukula lo thola ukuthula kamoya ngcwele azange aphuma kushumayele wayisane fie esa that means umphefumulo wawuso sealed but engakabikho around the soul into anoint the spirit around the soul. So man to receive the Holy Spirit, we will receive it. And from that day, ube nokuthula. Ukwazi ukuxolela, ukwazi wenza the internal things. But uthole ukuthi usawasaba amademoni, usasaba mhlambe ukukhuleka ngamandla, all those things. Then masofie la ka chapter 2, ilapho kwehlika ke umoya engcwele ozongena kwispace around the very saved soul. Le kuthiwa ukugcwaliswa ngomoya engcwele nangamandla. Ingxaki laphi ke? Abantu abaningi abahambe amatende behambe befuna ugcobe encikweni basijomba le stage sokuqala bathole lesesibili abe nesibini sokuface amademoni. Into eyinkinga lesesibili yabona ama characteristics azichaza esokuqala uthe uJesu be peace be unto. That means umuntu omoya engcwele usealed imphefumulo nakho ungahlala endlini ingadlali ngishayo the program ungahlala endlini ungaflathelwa umhlaba wonke bangakufonela abantu you will have peace. But if still lonely we are still uthanda ukuyabo uthanda ukuye club you know usafuna ukuphila nabantu out there we still are not peace inside. Sanukubuka amabhola yonke leyo nto ufuna stadium usane emptiness. So uyakwazi ukuthi abanye bajahele stage senhlokomo bajahele senhlokomo bakhuluma ngeyilimi basukume ba prophet because lesi season eyiphiwe basukume babe ne brave bakhipha amademoni which is good. Abaningi kwena bagcwele emantendeni bathola lesi bengadlulanga kuleso qala. Leso qala simnandi ngani sikhuluma ngerelationship neintimacy yakho noThixo. Uyakwazi ukuhlala endlini ufunda iBhayibheli wedwa uzwe likhuluma into ongakazi uyizishunyayelwa uza uthi size sikubuze lo muntu wafunda iBhayibheli kangaka uthi yo 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 ubona ukuthi uqhamuka izinto obona ungekwazi ukuzichazela umuntu ezwe lento. That means there is peace. Uzawufaka umoya engcwele. So iqalaphi lento? Uma uthi ngamukela uJesu iqala eternal life. Kufuneka ihambe uze uzofilwa by the Spirit. Into enza ukuthi bangayinaki abantu le i-secret. Akuyona into eyenzeka nje. Kuyenzeka isikhathi udlule enkonzweni kanje. Uyizwe nje i-peace nje. It is ngesi sikhathi lami ukuthi ucula ingoma. We worship. Abaningi baba uthi sikhathi it's there. It comes njengejuba. That's why abantu abaningi benganaki ukuba banayo nobana. Iyona ebalulekile. Because it controls your inside. That's why abantu namhlanje bashiya amasonto. Bacanga ukuthi bazothola a better preacher. Ungashunyezwa by the mighty, most anointed. Umuntu oshaya izambulo. Into ezokwenzeka uzonamathela kuye. That's why ubona mina ngidlala i-hard to get. Kwemzana wengibuza la ethi yini nasemthandazweni uyavela uvelini ngithi ngibalekele ukuthi labafana bazonamathela kimi. Because ngiyazazi uma ngikhuluma izinto hlazi nezambulo umuntu ogcina ethandaza wena agcina umuntu esephila ngakho ingozi. So uma uzazi nje upoint eyiningi funa ukuhlahla kancane kubantu ngoba uma ufika kumele ukuthi uyafika kwami fike ngishela ama-jokes ngikubusa ifilimu ngenzela ukuthi uthole uNkulunkulu. Because umuntu ona umuntu ogcotshwa kulo inkinga gcina abantu bakhe cult. Ziningi izinto ongazithola njengitshengisa nje ukuthi 3 stages. Abantu nje abahamba noJesu asike sibaseke labo 7 abajike waqala ukhipha amadimoni and amandla okhipha amadimoni yile nto ekuthiwa yi-authority labanika yona. Uyakwazi ukuba ne-authority ungenawo umoya engcwele wokuthula ungenawo umoya engcwele lo wamagift yile nto yathola oshembe ngabo 1909 la authority umuntu one-authority angamisa i-traffic la nge-authority nje angatsheli ibhubesi ukuthi alihlale phansi kusho le i-authority le ababuya nawo laba abawu-servant akhulume nedimoni elikuwena akutsheli suku umsu i-authority uyakwazi ukuyitshiwa le authority ungenawo i-fulfillment kamoya engcwele. It's just the authority. So abantu abona ushembe la u-Isaya enze imanga engenawo umoya engcwele ene-authority bangakhulukela ushembe evela sho indosha athi heyi hambane lapha eshi ene authority kuphela ubadukisa abantu emvakalo authority ke sonke sinayo but ke ngokuthi wena ngokukhuleka kwakho ukwazile ukurealize uyakwazi ukuyinyusa level i-authority you can say anything njengisho mina bengikhulela abantu la iradio ngisho into engekho nje into engekho i-authority ngoba nginayo ngido engculaza usenayo akuje imoto yesta yena kubuye yena mina ngisho i-authority mina nginandaba nobuya uyayithona ubuyaphila oba kaphila i-authority odwa nginayo. So i-authority ke ileyo kabayitshole kuqala esibili ile yokuthula esithathu ile yokwehloka enhloko. Manje ke abantu abaningi ke bayigeja leyo kuqala let peace mhla wangena wona kuyaphela ukuyaluza ngekuphinde uhlebe ngabantu ngekuphinde enkonzweni ukhoze isiphithiphithi nokuthula lesibili ifika neyiphiwo and uma izofika neyiphiwo ungenayo lokwakuthula uzokhoza isiphithiphithi leyo ebandleni ngeyiphiwo. Because iyona motive yabona isipam inhlavu yesipam ifike indawo evalelekile ngaphambili inembombo inanto ekuthiwa uhlwayo ngemuva kunento ekuthiwa i-gunpowder lapha. So uyakwazi ngaphambili ukubeka isiphiwo kanti ngemuva awunako ukuthula. Iy'profeto zakho yonke into yakho kodwa ziphushwa uchuku sihleli la enkonzweni uqalaza abantu uqalaza bena wabona umbono uqala ukuphikiphithi kanti uma unokuthula ngesinye isikhathi uyasithulisa isiphiwo sikutshengisa iphutha likalo lo ngemuva kwakho a-intercede angajahi ukumtshela a-intercede athi Thixo azangene kulesi simo nje bekuyiyo. Yabona nihlukile ke manje lo ujahi uyosho ukuthi hey usiyaphuza lo uthi uNkulunkulu awume kancane.
uzosiza ukuthi ngimtshele indaba zakhe asike siqhamke nesixazululo kuqala ulinyanzwe yini lo mzana lo soke lo mncwele lo weceiling unokuthula unothando bawona umzana le mina kaningi ngibona abazali belimali ngisale ngikhala ngisho ukuthi ngiyakhumbula mina engazange ngimfonele ngiyakhumbula ngiyakhumbula le nkinga yakhe yamvela ngingenayo nelilodo esenti nkulunkulu angizange ngikwazi ngisho ukunyakaza kodwa ngiyakhumbula ukuthi walimala laphaya ngoba kodwa ma kuthiwa ngihamba ngisiphiwo kuphela ukuthi heyi naphakathi kwethu kanti ngikhuma nabantu bayilimale lapha ebazane umuntu uma yilimele ulimele bafethu akusizi ukuzama ukumsa esihogweni umuntu uma yilimele asemlinde singaba abazane abahamba nentshumayo nezambulo kakhulu siyezulwini sodwa yazi siba yabona umzane uma yilimele mina nginabazane saba abaye sebebalaphayehlele emnyango bayikhiphithele mina ngiyabalinda mvona ilanga ngithi hey mfowethu awuzobuka noba ibhola ngizabe ukunyakazisa leya nto ngoba lo moya so-ke uma ubona yiko ngithi-ke uma ngaba la enhlizweni yakho uyazibona ukuthi lokho awunakho thola i-hour uguqe phansi akumenyezwa-ke uma kufunwa lo akuba ngumsindo uyaguqa uthule thule nje inhliziyo kube yona ikhanyise inhliziyo uzoze ukhona la uzogacela khona uzithi hayi uphume inyembezi uthi baba uzozwa uzoqala atshele wena wansesefikile akaze ulinga kutshengisa amaphutha abantu mase atshengisa amaphutha abantu hayi kusayiziphiwe lezo mase ukuthula sekufikile ukuthi mbo kuthi uyambo lwa mzalwane lwa walinyazwa yini yale nto yokulimaza abazane abazane inkinga ngale ndlela yokuthi ngisho nangale sikhathi sekungenwa even though kizobe ngaqondana nabazane izobe iqondene nabantu bezizwe kodwa sekungenwa kwi-first resurrection lapho kuMathewu 25 lithi iBhayibhile iy'mbuzi zahlukaniswa nezimvu kothiwa kula bazalwane ngangisejele nangafika nini so kuningi ukulimazana okwenzakalayo ensindisweni because abantu abaningi abakabi nokuthula ikubona amabandla aney'phiwo kuphithizela abaprofeti receive the Holy Ghost ngize ngithi mina mkwena ungcono umzalwane okhuthalela lezi zinto zokugcwaliswa uNkulunkulu kunokwazi amavesi amaningi I'm telling you. Siyakutrima nje siyavala sunamavesi ambalwa ngoba le nkonzo yenzekelayo bengayiplananga inhliziyo yami nje ikhalile but amahepha abanye batholile abanye bathole into eba-introductionayo ungastophi uyangiva ngithena ngithi ebhala phansi uyi-3 i-authority wayireceive anini uma wazi uyireceive angazi ngireceive i-ceiling esithathu i-baptism of fire yakwazi lo abanye nje bayithola sile oncobo lapho kwakhona ungayo lapha be-receive baptism of fire so as long as you're faithful you'll find all of them but in the wrong ungakulinge uthi wena usuyitholile nani into engingayifuni ungasuke ujikiswe ziwe ngithi uBraham wathi anazethi ngingadli ngihlala emntabeni esebona imibono ujesu wazi zihlikela-ke manje uthi azangasho lula ufika wami manje ntoa uzuthole konke phela manje andifunani kani so funa kube njalo uNkulunkulu aza-entertaine yena personali aza kuvezela imibono engahlangene nawe enza nje ukukutshengisa ukuthi you have it because uma uzotshelwa usikhakhani utshelwe ngenzeka ukuthi mina ngibuthiswa umlilo nje I will never know the internal izinto leli gama leli
internal intimacy, secret intimacies between you and your father. Remember, the relationship is eternal. How can I know your eternal relationship? That thing has a relationship between you and your daughter, or between you and your husband. Yes, much of it is pretend and attend that. This is odd. But I will never know the real gist. So how can I get a relationship between you and God? So where now? Oh, if I want to ask this card in 24 hours, that was George Akon. In 24 hours. I'm going to TV. I'm going to clock. I'm going to get that far. I'm going to my earphones. For 1 hour, fully message up Branamle, Telepans. But one letter lesson to Mazas Kakan was so courtless. A Jumana Futai, Fuli Jumana Kumango, Putula, peace. While I lick gospel food, unless Ulambeleon. But just find your soul. Find your soul. Bazalan, 20 years of Penny Leng Shumalayan, Gikurim Dengazi, see a figure's cat, so Uba, lonely. See a figure's cat, so Uba. Miserable. I'm so empty. And if I was I'll harm your reloader. Genuinely. Not to tell you some long I went every time. Genuinely. Sengzo vala. Ute omkwena. Guess saba na gikonza tamba. Pati nge kizelela le. Abanyo funo mwengo. I'm happy mbola abanye they are touched. Abanye ba utuweli ile. Abanye ba utuweli introduction. But hambo ikube kai. Logo ni ngagie. Yangizo nteni. Abangani mpila bo ipila. Anyone who omzo utia kipaza misa glend. Omva ile ngapandi. Before utuweli mshad. Utuweli mwengo. Voteli msebenzi oholela kakhulu career breakthrough, find the Holy Spirit, because lezi zinto zokudivert uyazi umshado yini ungena moya ingcwele buku nzuzu umenze njani usekhulu phela kwe sausage uhleka indoda yakho wena ho yambo ungenza njani umshado. Umshado uyakushintsha. Uma uhlala naye kuphela uhlala naye zepeni, hey strop onto umshado umqedile ke. So manje akufanelanga ukuthi uthathe umqondo ukuthi ha uzokushake umshado from i relationship onayo noNkulunkulu. Because lo muntu ofikayo naye uhlondliwe la suka khona. Yabona nje abakubajabula ukuthi awumkhoyeni uNkulunkulu. Thina sibona ukuthi nangishukela uyeza nje lo muntu. As good length, nine to the young, eh? I am a cousin, my lady, and I was so selling yama, some gim for a share of our. We are so selling my lady. I want a man called Bat. I should be mad. I should go mad. Let him jump in. As cool man, I didn't do it. I didn't do it. How about Jim? Ngale kwa fana ngoba beno mama lo kwami character fana inqondo ningi uvela kuneke excuse nje enkulu ah bishop kona zoronga bishop adinqele diet konzo uti 40 45 sithi yakubona usune zandle sithi usithulise wena uti usithulise. So please hamba. Impilo nje ngizwile ukuthi amagebo nje nawe usungenile ngala awaye kumagebo bazokuhleka vele laba odla kwasibondo bazokuhleka futhi wena ne motivation ngeke uyithole ngoba ama umama yambona una ama jeans akhe yena uzalwe ejimini uzokutshela ukuthi hey ke mina ngiqhubeke la but wena yabona umzimba wakho mina ke nje angifuni ukufa mina ngcwe umfazi never. Ele é uma pílice. akulethele isikhwama njalo ntamba amlethe amaphilisi mama baba nanga ima qala ngawe BP qala ngawe BP
yeah imake manje akashuka aweswekile ke nawe mntana we Monga drive ukuthi imake manje siya kuma alsa ke manje baba ama awusadli into nokari yaye azwa ngifengo ze moya ole ndijulo aba ole vele ndini yafika nje inhliziyo iyimele ngoba i heart attack ke isicefe ayinandawo nobufiti kanjani heart attack nje ayinandawo noma udayitile uNkulunkulu may decide ukuyimisa nje uyimisa kodwa nje ukuthi before ngife ngife kancane aya ngifuni le labo abantu uzoqhubeka nje yebo uzohamba khona le yihamba kanje ethi yazi kunephempa zange ngilibone uma ngothi engangiyela lapho elokuze ekhemesi kuthiwe labantu abadala liyethusa ngisho ulibuka ngangelithinti bengidlule nje labantu abadala libebazi ngeke bazalwane lokudla okudliwa yintolo ukudla kwasekhemesi wayedla kanjani inkomo ekhuluswe 2 years ngoba uNkulunkulu kuthiwa izinto zisizina with time nontako sagijima zathenga ilokhuzane lapha esithenwe benoma ulokhuzane usigora phana bedayisa amathole hey avele nje eship 800 rand ithole manje ngabuza le nto uthi 6 months le nto amaviki ithi mina hawu ithi mayifika le dludluwa le nto vele ife senziwa kanjalo ke lezo zinto fanele inkukhu ezisuka America lezingena amaphiko lophi ekuthiwa hayi mkwepa igcwele ama-trick kuthiwa imkwepa akaze kube khona ngisho iphiko lutho uphuma nje kule nto i-incubator khona kukhuliswe kube ngathi kuyitshwele lingenakhuzane amaviki uphume la mamasela lawo si-right yahleshulwa la wena ugijime ewoolworths ufika inkukhu ekuthiwa i-free range i-250 uthi uyagijimela elokhuzane kwa-box uthi uyavela emkhwephe lokho nto 50 rand hayi ngcono leka-50 udla imjovo namaphilisi namakhemikali ngcono ukuthi uvele uyikhulisele iy'nkukhu emakhaya uyikhulisele nje ngisho kuthiwa-ke iy'nkukhu lezi zemi-odwa lezi ezithengwayo kodwa uzithengeza amatshwele uzuphe umgcakazo uzibone nje ukuthi ngidla inyama ukuthi umphilise hayi so fa vele bazana kodwa indaba yazi ayikho into ebuhlungu njengokuphila ungekho uhlala nomuntu ogulayo have you ever stayed with a dying person bengane umngane wami nje omunye waphenduka la eTransford naye wabuwa backslide ube ngcwaba ubaba wakhe uthi ungizele SMS uthi hey ungawulingi ube nomuntu ozofa ngecancer uthi ubaba for 2 years bebane shrink ebola phambi kwethu 2 years uthi wesesinana lokumbona ufika umaskeleton amnyama lo uthi sonke sithi akashone uthi uma umuntu angena endlini akhe kuyanuka ayikho into eningayenzi nilindile nje don't cancer mina ngolingu nje usondlana nami kule cancer mawubona emeeting today uthini na ama-forms do you sign hayi uhlale nawe uphela 2 years ulindeni anona ifate yokuvuka wena u-2 years manje silindela hayi mina nginawe uthando lube liphele thandazana nje ungagula ikhenza ngowalanda nje kusasa nje walo bantu we-ANC lo wavula idubula lo lo wayisolwa ngokubula lo magaqa wavele nje watshelwa namhlanje thi unayo wadlulaadlulisa wathi thumele ebusuku ngo-9 wathi nkosikazi awulanda amanzi lapha elokhushini amanzi lapha kufuna ukuphuza athi nkosikazi savula ifiti qa manje athi nsizwa-ke le sizwa ngqo wayicabanga nje lento uthi inamukeni mina manje because ngathi uyemanefo for 6 months emanebuza kwathiwa iyancipha lani unemali benemali imilonelo wababa unemali ngoba yena obese ukaba yimeya emzimkhulu yena umuntu wamathenda wonke la wathi wathi uyafika kwathi angeke yabona mina ngifuna ukufa ngitshelwe ukuthi kusele isikhathi esingakanani ngitshelwe umuntu futhi wafika watshelwa 6 months wabona ukuthi angeke and isihlule amamiliyoni angaka. This is happening. When your mom is in the kitchen, indaba so impilo bafethi ibaluleke kakhulu. That's why uNkulunkulu naye ibandla lakhe akalifuni ibandla uNkulunkulu elinezifo spiritual. Kunamabandla wabona la mabandla ayafa kancane kancane kancane. Asifunde amavesi ke bazalwane. 1 Peter 1 verse 1 to 5 siyavala manje sesoyodla. Bese ke ngivumile namhlanje. Ngoba ngiyazi kusasa kushwele umkwena kakhulu mina nje ngiqoqa umnikelo. So ngifana ukuthi ngiqedile inkonzo ezinje bengiavoida lokuthi yabo usahlelwe ilahle nabazane futhi baprofeta nje ukuthi kudingakalani. So namhlanje mawufuna ungibona cha ngangibona kwami angena kumprofeta obonwa ngemali mina kodwa nje unembeza wakuthinje angibona imali ntumbi kodwa nje kuthinje unesibindi ngempela masinama vesi phela athi ungaveli kodwa ke cha asikhokhisi. So you can come umzimkhulu lapha sobe sihleli ney'nsizwa-ke nje lezi nabefundisi sidiscussa nje whatever ama-challenges ngoba phela these are young preachers omfundisi ugogo laba bancane la bantu bengibabona e-Cape Town mina ngiphumine tertiary last year ngiphumineni when was the year ngiqede tertiary life 2020, no. So, I mean, I encourage as my young brothers because lendlela abayihambayo ndiyazi ukuthi cha inama challenges. But I'm grateful because ngeke ngibe novalo uma kunomuntu obiziwe ukuthi what kind of a wife is he gonna get. So, uNkulunkulu ukubusisile ngomama ugogo because hey. Mina ngihlezi nginovalo nje ukuthi oh Jesu ngoba ikho into enkinga ukuthi uthatha le message uyale umfazi uyale hayi yabonake leyo hayi uzukuzoyithola uzukuzoyithola iKentucky Fried Chicken uzoyithola uzoyizwa ke lapho because phela unkosikazi wakho is your yabona umuntu uma ekuthumela unkosikazi wakho usuke lo muntu yabona nje ongcobo namadikoni lapho bayazi mina ngiphila kanjani nezinto engingaphazanyiswa ngazo mina akufananga mina kubuze kumele imali yegross yenkonzo zonke lezo zinto lezo. So bekwenzeka kube ne-disorder thola ukuthi umama ubona igap usebuza kumina mase ngibuya la komkwena mina umkwena ningithumela ngonkosikazi manje ukuba basikuthumelanga uzibonela iphutha ngithi mina hey hayi angifuni ukuyizwa ngonkosikazi into ngoba wayizwa ngonkosikazi into unkosikazi phela into angayazi yakho Luto. Umuntu wazi ukudonsa embhedeni ngathi bhenga la. Umuntu obaluleke kabi empilweni yakho loyo. Uma aba lo muntu usebenzisana nezitha zakho, hayi uzokhoba. So ke ubizo is a wife. Before ushumayele, get a good wife. Or let her get you, and that works better. That works very bad. I'm talking from experience. Let her get you. Like them now, you shatter them to cool again. Because it's in pain in Baza. As long as I was Shumaya and want to keep my demon, since one cool on cool. But if I will quit higher any right, I want you to dress like we ask you, we'll cool this one. A meeting. He was an meeting and one night, my friend. Ngisho kwabona emisebenzini sijabule abasebenzi bajabule abafa uma kuwomini o-cherry meeting. kuba nephathi manje yashintshana abaphathi bashintshana ukuthi ubani ubani khona imeeting lethu imbizo yohoyo idepo yonke kuyaziwa nje ukuthi akufanele ithela sikhakhane inkunzi ke le ngidingithe uhamba kanjani George khulum speaker hey siyabonga speaker hey siyabonga hey basebenzi have a wonderful weekend meeting adjourned manje ungcoba ka finance bona hey kufanele ihlale phansi nabaphuza ikofi kuqale kujokwe kuza wonder umphathi wami jawazi wangixosha imeeting lezi zabaphathi ngoba ngase ngithole nama headphone lawa yabo lawo vele ufake phakathi hey 1 day 1 uyangichaza la ubifanga la andiyazi okay iqembe liningi lingala ngifanga la bese ngivula iphone la faka injumayelo bese uthi uthi niyavuma consensus uphathwa kubize ecela uthi uyazi kwa ukukhulunywa lapha yithi nawe ibudget yando lebo iphamisele izandla iliyona ibudget akuyona ibudget iphamisandla idimna bebe baningi manje uvumela into abaningi ungaphendulela sokutshela ukuthweni ngoba ngizwa nje ukuhlala ngivele kungene kumoya wazi ngahlala ngisho classini ngisafunda lawo eduty kwahlala nje classini uma ngicela ukuthi uthi bale sengibhala amavesi yabo sengozwa abangani baba bekuthiwana ba twaye into do transformer into guy so ke kubalekile bafethe ukuthi get a good wife indoda enonkosikazi right uyayibona inokuthula ngobhayibheli lona lo delithi it's either uthole ezilithi lithi ufana nani umfazi ufana neqabaza lethi unkosikazi ufana neqabaza elazi iqabaza endlini elazi iqabaza wona nizalweni igweli akazihlala endaweni yomjondolo laliqonza njalo liqonza endaweni ebhedana lisuka lapha lihambe ngomphetho lithi lize lifike liqondane nale ndaba era ubuze kwani ngaqondzanga lapha so manje noma ngithi upheshile la umaqona nomphetho wakho upheshile uyadlalela nje I'm praying you nani bozis mabe yabantu uyimbawula ngini wena okuthulisa abakhulumayo wena otshelwa makulandwana ukuthi uyeza usizo mdala ungasashada iba impepho nje yakini give me free give me free advice lento uyibona kini kini nje mabe uyazi ukuthi wena umuntu ka cash you will never change uyazazi ukuthi wena nje mawufikile wena udoti awukwazi wena ukubekezelela emshadweni indawo yesilima once kwathiwa amakoti kuya nesilima lapha uthi uyafika lapha kuthi umakoti akavuke ekuseni kusho into oyibona uthi isidwedwe sesehluleke lesi dwedwe sizele iy'ngane la ekhaya la ziyabhuza impukane le nto lisisho besala ekhaya lesi sesithole i-authority nje ngami siyabhidiza siyashobuza la sisithi ngomsibuyo otshwaleni sedla senyuka ubona ukuthi isidwedwe le nto ngaba ngiyayitshela iy'ndaba zayo le nto kodwa ngoba umakoti swish indoda yakho mayibona ukuthi ine-stress funa ube nendlela uya-approach angiyazi ke nina nje amadoda wena abizwa ngamagama nje lakwazulu-ka indoda ayibizwa ngegama ngiyazi la ndlini zi-multicultural le makhalathi nje kuthiwa yitimothy itimothy ma ungazi bufuna ukuthini ungazohlanyela la kimi iculture yakhona hhayi ukuthi washo njalo umkhaya komkhaya osukalelokhu zane lelokishi nansikeni ese-cape town manilesilokishi kodle lokishi so usuka lapho uthi-ke bahlale namakhaladi lapha uthi-ke besebenza la eyi-technician la usabile emva manje so-ke kuneziphithiphithi-ke uyezwa kuyakhulunywa kuthiwa umakoti ubehambile eya elokhu uze egoduka kuxatshene khuluma sikhuluma ngekhapu labanye abazali abasebenza athi yena you
Nathini ke? Kwathiwa hayi wabafika yathethwa yathethwa. What are you? Engathi angakaye phaya ilokishila ngakithi. Uthi yabona xa ebuyile umakoti ebuyile la ekhaya. Ifamily ihlala la kuphuza utshwala. Ngalolu suku namkhwenyane oza ngalo. Bantu bamakhaladi, amakhaladi anaculture. Uthi ke ngalolu suku yena we half black, half colored. Uthi bafike ke uthi isikhathi usithwa uyezwa. Uma ucasula usizo la ekhaya, ni wrong nonke ngale. Uthi isikhathi ngalolu suku bayafona bazonika hayi kuthiwa bazofika ngo 12. Uthi lana kuvele kubekwe ama-pitbull lana, kubekwe ogologo, bese kudlalwa amakhadi. Uthi uma ufika wena, nani niyafika nimegeyithini day. Singobantu bantu hey, futhi sek, futhi sek. Ngithi nizoyixazulula kanjani into esinandaba. Ushaya udadewethu, uyaphetha, futhi sek. So ke, uma ushadile emzini onjalo, sorry. But nje, marriage, is a wonderful thing. And uNkulunkulu ngeke mbuze ukuthi wayihlanibe uNkulunkulu wayicabanga uNkulunkulu ayikho into eqoqa umuntu wesilisa nowesifazane. Bafethu I'm talking ayikho. Lutho. Uyaqoqa umshado ukubeka buka nje uthale nanga ushadile. Abantu bakhe bawulahle umlenze le checkers. Bamphuma la kule nkonzo bahamba. Bathi bawufuna ulife. Hayi mina ke yabona uma ufuna ulife ngiyakuvulela hamba ufuna ulife. Abawusazi ukubuya manje. Yazi yini bayisaba kakhulu uZosa. Mina angikwazi ukuthi uhlale la. Ngithule nje. No, siyavuka. Siyavuka. Bawubuya bahlale la ngizibe nje ngizibe ngilinde ukuthi kube ngathi. Babeqala ukuthi haleluya ngithi kwenze njani. Okay, ufuna uFirst Peter chapter 1 verse 5. Sibona uNkulunkulu uthanda kangakanani, we close 3 manje. Bekumnandi sindawonye. Kodwa nje ningcinze kule nkonzo kaMoya Engcwele. Read.
First Peter chapter 1 verse 5.
1 to 5.
Oh, 1 to 5. UPetro umpostoli kaJesu Kristu kwaba izihambi abahlakazekile ePont naseGalatia naseCappadocia naseAsia naseBithynia bekhethiwe ngokwaziphambili kukaNkulunkulu uYise ngokungcwelisa kukaMoya kukho ukulalela nokufafazwa ngegazi kaJesu Kristu makwandise kunina umusa nokuthula. Makabonga uNkulunkulu uYise wenkosi yethu uJesu Kristu owabuya wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo. Sibe nefa elingapheliyo elingenasisihla nelingabuniyo eligcinelwe ezulwini nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungiselwe ukwambulwa ngesikhathi sokugcina.
Yena ngezingesilitheni yazi iBhayibheli lofunda kanje kanti ungana uthini kunamagama efuna ubambela lithi loqala Peter an apostle of Jesus Christ to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Campus, Asia and Bithynia bese lizothi elect akhunya nawo wonke umuntu la.
Eish.
Akhunya nje nawo wonke umuntu. Elect. Okay. Labantu bakhethwe kanjani lapha? According to the foreknowledge of God the Father. That means uNkulunkulu yena himself wabakhetha abantu unfairly. Ngokwe foreknowledge, ini foreknowledge ukwazi. Ukwazi atuqwaqhu takuqwaqhu. Obutatwa isikhulisa nje inkosini wathi wayibane ne gift of prophecy wayevele wathi elokhuzana omtshela umoya ngcwele ukuthi kunosizo ozoshada enkonzweni. That's for knowledge wabese wathi so that's what God knew. God knew that there are people abazosindiswa. Then wabese wathi gqoho wathi wathatha umshanelo wawubeka ngakho sister bengena enkonzweni wathatha umshanelo wawubeka uvundlisa iland wawubeka nje snacks kuba uzojombwa. But ke moya engcwele lo uzoshada ke izomdistemba lento yalo mshanelo. Ayizangena inkunzi malanga namaheheli. Kanti azibona izijomba umento. Sojomba. Ah, wafika lo sizo wabuka. Ayi wawujomba naye kodwa wahlala uthi mayihlala phansi waphinda wabuka futhi. Waqala ezendlini waphinda wabuka umhlupa wabusuka umafuka uthatha. Phonology le. That means we elect. Use no mshada now.
But according to a phone knowledge, akaziwe kodwa kufuneka iprove yena ngokushunyelwa ivangeli. So as ni accept benicushiwe vele kuyaziwe ukuthi khona ozoy accept. That's election according to phone knowledge of God. Yabona babu qha kwento zakwangichaza ezoshada kene uthi inkosi zakhe uNkulunkulu amtshengisa inkosi zakhe lo uthi ke ngavele kwanomshado ukushada umngani wakhe umngani ka lo nkosikazi uthi ngathi Thixo ndifuna ngamfiki pha uyini uba umuntu wesifazane o best man uyini konje matter of honor whatever but into enkulu ka lo oshadayo wathi ngifuna ngafiki emshadweni isayini ukuthi umnkosikazi wa ajade yakona madoda nenkani yathi nasashela kidlulisa osheshi nje sibhekele emedlweni ukuthi uyangiqoma namhlanje wathi hey kodwa ngabe wafika umshado akafiki umedal of honor akafiki intontontana akafika best friend Dai ngafika ngasaza ngamtshela ngathi hayi siyashada azange beshela lati siyashada nawe haleluya uwe kanjani hayi uwe uyamazi ke ulokhosana usondoza umazi kahle nje manje ngafika la ungayibona into ngambe nangagijima la umfishane unga mzone demon umbone mbuka uhamba kanjani ungambona awu ngeke ngimbize nombe inkinga yodwa ngayibontele isiphithiphithi akahlaliseke kuphansi usukuma noma nini umuntu uzoshumayela uthi kanti maye kunedibo mhlawumbe sacula sathi wathi athi kawuhlale phansi akayingeni nje iprogram so ke uthi ngamtshela kanjalo uma sechaza lo usexolisa uthi yazi ngivuke ekuseni ngageza I only had to take a taxi la istopini sasekhaya imoto isilindile Shepston lapho ikhumbi elisemshadweni uthi amatekisi ngendlela amaningi ngayo ngasekhaya uthi awu-10 oqala afike egcwele wonke aphele i-hour awu-10 alandelayo afika engezufika le Shepston ajike endleleni wonke akazenzeke leyo nto aphele i-hour lesibili uqala umshado manje angafika ke for the next 2 hours ngasho u-12 Wabele muva ngabo 3 kade emstopi una ibele boy hlayile dlela kaze ngiyibone. So in a manly faith ne authority ngifunisani na angisho ngifuna abafazi ngalo ndlela. But it's one of the free way. So ke elect nin love according to the foreknowledge of God uNkulunkulu wanazi. Ewu baba through sanctification of the spirit obedience sprinkling of the blood of Jesus Christ. Igazi la jet liza kunjani liza kumuntu ose obedient. Grace be unto you peace and multiply nalegame ngelibambile futhi lezinto ufuneka zibe njani I grace ne peace zibe njani multiply asifuni nje ukugodwa sidluleke la blessed be the God the Father of our Lord Jesus Christ which according to the abundant mercy umusa ungabe umusa nje nawe ube abundant and hath forgotten for begotten us according to the holy living hope life Lord but the resurrection of Jesus Christ from the dead inenzekele labazalwane ngokuvuka kwakhe kwabafileyo kwavuselelwa ithemba eliphilayo that means wonke umuntu okhonza inkolo ene founder engazange ivuke kwabafileyo ithemba elifile leyo noma ngahlangana enhlangakazi bo ithemba elifile noma ngahlangana emeka amen yeka ke lokho ke uverse 4 uthi to an inheritance incorruptible and undefiled and that faith not away reserved in heaven for you funa ngesizulu leyo abezwa labantu abajahile funa ngesizulu funa ngesizulu
verse number 4 sibe nefa elingapheliyo nelingena sisihla nelingabuniyo enigcinelwe ezulwini
nje silana nje makoti njengula ifa lakho liphi that means ezulwini wena une vault une bank ezulwini and uyivula kanjani le vault uyivula ngefaith yakho lelifa leli linjani zifo into ezibalwe lana eyoqala lelifa incorruptible alikwazi ukubona okwesibili undefined alingcoliseki okwesithathu faded not away awufunde uverse 5
Verse number 5. Nina enilondolozwa ngamandla kaNkuluNkulu ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungisele ukwambulwa ngesikhathi sokugcina.
We understand ukuthi sigcinelwe lento ethi ukusindiswa nithi nayo isazokwembulwa. Yikho lokhu iBhayibheli akakabonana naloko uthi uyiwona wena. So be careful ukuthi ufakani kule nsindiso ngoba isazokwembulwa. Okay? Bese ugijimeke uye ku second is amahubo bafethi yangibuza ngifuna la amahubo 37 over 37 kijima balega ngoma eshuma ezive Psalm 37 verse 28
verse number 28
so ke ubalile la ukhona urekodile manje teaching imnani ngalokho urekodile ukuthi lento esikhonza la akuyona into eyoziphele isezulwini already right now. And akuyona abantu abazikhethela ukuthi bazokholwa bakhethiwe. So ukusuka la usuka khona uze la uNkulunkulu ube kutest ukuthi are you an elect in. Yeah, ukuveza onke lama teachings ama women preacher nama dress code lezo zinto zitesta ubi elect. Hayi ukuthi ubuwazi ukuthi ukhona kodwa ufuna ukuziveza wena. Uziveza ngani? Ngefonology. Uba nani ifaith? Funda verse 28
verse number 28 ngokuba uJehova uthanda ukulunga akabashiyi abangcwele bakhe bayalondolozwa kuze kube phakade
hayibo elesingesi lithi for the Lord loveth judgment and forsaketh not his saints they are preserved forever. That means jengula ufana wena nebuildong already upreserved hayi for 2 days forever. Into uNkulunkulu ayinabo if what if ndilimala what if ndibackslide what if one day in your lifetime there will be a time la uzo displease khona uNkulunkulu. That's a one thing you must know uma ukhona. One day you will make a decision. Yiko mina in my life I never preach perfection because perfection ivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu ukudeclare wena perfect while ungakabiko perfect because of finished work a perfect. That's why amasonto la imithetho lawo ajwayele ukuyigeja leyo part afune ukufake abantu abatshela ukuthi ngeke uzwenze mistake you are lying. Only one person emhlabeni who never made a mistake his name was Lord Jesus Christ. Why? Because alingeke igazi ka Adam kuye. Bengifuna nje iBhayibheli iBhayibheli uDavide a man after my own heart. Masa ngithi ngicheke ipedigree yale ndoda. Hey, lo muntu yinkinga lo. Inkinga lo muntu lo. Umuntu ozokomit imedi ayifuna umfazi womuntu. But uNkulunkulu wabona iperfection in his heart. So uNkulunkulu njengula akabhenga amaphutha akubheka iperfection. Yoku njenga sikutshela ukuthi ufuna umoya ongcono uzowufuna awuzo give up. So nali verse lithini sikakhani? Lithi forsaked not andana lo line ke sifunda ilokhuzana ube sifunde u Psalms 94 verse 14 that means ukushintsha kakhani ngeke azakulahla akazoze angidele nawuze kathele Steve Gekana akazoze uze nje kuthiwa i-latency i-latency is a delayed joke ofika ushinto abantu bayimane beyikhesha kancane 94:14
verse number 14 ngokuba uJehova akayikulahla abantu bakhe nefa lakhe akayikulishiya
sini thina sifa how can I lahle. So whatever the devil say to me, Satan. No mungithole ngenzani? Ngithole nginephi mistake, ngiya repenta manje. Because ngeke angilahle, ngifa. Amen. That means uNkulunkulu will not have a reward. Izobe ingeke into ayiachivile in eternity. Awukhishimela bana, yangibuzela amavesi. Ngenza ukuqinisa ukukhona ku Jude, uJude verse 1. 24. Oh, hallelujah. It will not be Jesus. Bese ngazi ukuthi andisiyifa. See, only reason what is izulu elilindele. That means uNkulunkulu will never have indazobongwa ngayo if wena ungafika ngezulwini. Woo. Amen. That means uNkulunkulu isehluleke because uhluleke ukuredeem unqubeko. That means ama forces asemhlabeni abe ngaphezulu kwe for knowledge. How can a planet umhlaba ungasekwa kufika uSathana ithathe 6000 years? So ukholo wakho angabiko base enyameni yakho angabiko base ukuthi ukwazi kwenzani akuba base ukuthi ha lo muntu angilandelela kanti umhlaba ungasekho. Can he really lose you? Ebazane mina ngakho la ngazi ngimlandelela uNkulunkulu uyangilandelela. Amen. Angikutholi ukuphumula mangingekho in his close. Ingakho kuthiwa the best way of uNkulunkulu yokwenza umntwana wakhe ukuthi abuye ukuthi yena uNkulunkulu asuke kumntwana wakhe. That's the best place. Because we once uNkulunkulu wasuka, you run close back to him. Okay, funda ke. Verse 1.
24.
Verse 1. Qala ngo verse 1, bese ku verse 24, bese ku verse 25. Vele chapter 1 leyo ncwadi.
Verse number 1.
Ooh, nice.
UJuda inceku kaJesu Kristu, umfowabo kaJakobe, kubo ababiziweyo abathandwa kuNkulunkulu yise nabagcinelwe uJesu Kristu.
Sini? Sakadabo. Ndukarata phaya. Thuko, mina sengibuzekile onoma sonto abakazwa. Jude the servant of Jesus Christ, the brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved. Ngizama ukukhulisa kola. Wena unjanje manje preserved. Preserved. Shaka. Verse 24.
Kepha kuyena onamandla okunilinda ukuba ningakhubeki nimiswe phambi kwenkazimulo yakhe ningenasici ninokuthokoza okukhulu.
Lalela ngesingisi. Yho ngithanda ukufunda wonke amalanguage. Lalela now unto him that is able to keep you from falling. Manje umbuzo ke uzigcine wena ungawi noma ugcinwe ulo ngoba mahaba wena njengawuwi uzigcine wena usazowa lithi leli sikholwa loyo onamandla okusigcina ukuthi thina singabe.
Amen.
Bakanda debo tushalaya dikereva. I feel joy, peace and happiness in my soul. I feel joy. Imagine. Nani uNkulunkulu wafika nibize lapha eshowa bese wabe kunyawo wabe kumshanela ukuthi khona abaze kweqala. Wafika indoda emfishane eyingaka eyazi yonke into ecwelela eminyango. Yazi yonke into ecwelela eminyango idlala ngeyingane ithi azishada abazali bengekho iyangiguguzela negwekwela yonke. Kuthi ama kuphela le nto ngachaza iplan of salvation ngachaza amadoctrine ayabeze yeza kumina athi hayi ngike ngiyalunguza ngathi ngiyamthola akekho kwaba sikole lo ngathi ngithi ngimphonse eCape Town akekho angimtholi kathi samsha kathi ingaphezu kwakhe uza ngengqondo ukuthi yena wikhehle lidala la wazi wonke amavangeli. Uthi nje mawuqala ivangeli asembuzi ukuze uqale thayi ubhenguke lo. Uthi mawuqhamuka lesenhliyakatho le labo uZulu lo athi hayi bakaZulu ke lapha la. La bashumela bayabana nama doctrine. Manje mina ngihlela phansi ngigijima la ngigijima la ekugcineni uthi hayi ngamtholanga. Adayi then hamba nejubi. Yama nokhozi la. Bayijikela abantu bageba iyaphila la ndiyisithini. Inja ibekwa nje kanje. For knowledge. Keep you from falling. Lalela gathi ngo keep you from falling. Wenzani okunye? Mase gcinini akugcina uthi ungawi and to present you faultless before the presence of his glory in the exalted joy. That means uNkulunkulu yena ozoza show ukuthi uya present ungenali fault ngalela suku. Not wena. Wena uzofu ubona amaphutha akho. Lena iko basic lento lena into esishumayela ke le doctrine ama teachings awana awuk test ukuthi umkhethwa ngempela yini. Hayi utusindiswa wena, usindiswa by phone knowledge. Usindiswa ukuthi awu make up ugqoke isikhethe sida, usindiswa izongozo zeleso. Izinto ziyak test ukuthi umkhethwa na. Ka. That means mohlwe lo, hayi asinayinkinga. Asisebenzi nokusebenza. Okay, verse 25. Shoo.
Kuye uNkulunkulu oyedwa umsindisi wethu ngaye uJesu Kristu inkosi yethu makube ngukhazimula nobukhosi namandla negunya kungakabikho izikhathi namanje kuze kube phakade.
Ubani osindisi yetheni? uNkulunkulu uyena yedwa.
Amen.
Asinziwa ngayasembuzi faith mission usikhakhane yini uNkulunkulu Branham asinziwa ngomuntu uNkulunkulu uyayedwa. Wangiyangitshengisa umbono 2001 la angitshengisa abandiyawuthu lapha angitshele ngisala i-DUT ukuthi ungaphumi uye God's army ungalandeli lezi 2001 ongitshengisa i-vision ukuthi ungayi. Uthi ungaphumi ushoni phuma bonke laba bafana abajoyous sesicula nabo la ku-SEO bantu bephuma begena mi hayi kwathi ungabajoyin ngingena verse ngingena message kwathiwa don't go. Oh uNkulunkulu uyasebenza bantu ungaphumi uyazi uqhawe nawo sathi sizama 2003 sandizama ukwenza inkonzo enkulu yafela like dismal hey kwathi uNkulunkulu lingenzi lutho bagena abantu omanye athi bajoyina ofusithubela baba abantu abantu bekade bengaka ngobizo ukuthini baba nama ministries kanti ngilanga ngihamba ngidlelwe ngisho imoto ngenalutho andingafika unebandla elingaka millions aqoqwayo ngathi God ngisele ke kule nto wathi uNkulunkulu unganyakazi.
Amen.
Oh Nkosi yami yini yakupreserve namhlanje bonke lo bantu kufika iCOVID yabaveza izinqaba abayenze bewile namhlanje mase ngivuswa betibona oh ndoda kaNkulunkulu if ngangivuwanye nami ngani nami ngila preserved faultless yebo futhi ungaphakami ungamkhondemi omunye umuntu ngisho umbone twice ungamkhondemi because there is nothing uNkulunkulu njengula akakukhondemanga imagine if uNkulunkulu the DX niza akukhondemi. Imagine nje if wafika wathi hey mjazi wena ushuka athi wena awalukhalela igqosho ngelinye la I'm not yakho benzina angifika ngakwizona. Imagine nje if wakhonje akutshele kwena athi wena uyilokhu iBhayibheli if uThixo bengabala iziphotho kodwa wena ubhizi ubali labantu iziphotho. Yaba mawubuka umuntu lesilandi enjani njani engaqhubela njani ube siyamkhondema. That's wrong. No no, ucela igrace umnxusa lethwine umintercedele.
Amen.
Izolo nje zwela idolo mama, angithanda ukudlula endaweni, phuma esadlula la beyothenga izinto. Ya ngicela sengidlene umuntu enze ngiirritate ngoba manje ngiyathandaza manje. Phuma intombazane la angikhalisi, ahlezi la umfana wathela utshwala. Girls get God is supposed to be some pastor's wife. Bathela ukoloko la imoto ndisibake baphuza baphume futhi yabona nje ukuthi babahamba bathunje kithi God oh man sengisenkonzeni me already ngisengiya intercede ngiyakhala God have mercy because angikwazi ukubuka umuntu engimazi ukuthi mayengafa ngiyathandaza because angikwazi ukubuka umuntu ozolahlwa kithi uNkulunkulu umvezele nobonza ingozi yemoto into ezomphathamisa nje ukuthi you are going to hell akuyona impilo endaba ephela. So ke kishima ku John 10 ngizokunika nje iscaptain bakithi lama verse wabhale wafunde nje umhlawusiza u discourage mhlawusiza nje ngathi u discourage uthathe le diary wafunde ngomlandelayo uzobona kuyobuya into elokhuzana. Read John 10 verse 28 ngikuvezela ingqondo uThixo acabanga uNkulunkulu mayikubuka nje kubuka kanje nginifundela izolo Timothy first Timothy ukuthi uNkulunkulu akakukhondemi the Bible among the pride you will fall in the condemnation of the devil ngisho usune pride enjalo uNkulunkulu usayisa kuthani but pride iyona ezokufaka i condemnation ebekelwe bani uSathane
That means that you are going to have to be pride. So far, Luto, and the Latin Kuza, my elder, the time about handy man, go buzzong and I will snare. I can't go. That means the Usani man lap was still for the Kuru Satan. If we succeed in his account, handy man, go down, go buzzong and entrance Gasatan. We are Kalung and I got Satan or Batani Malvesa and Avesa or Kalagata. So, Guru will have a trap moon. Unkulunkulu akalingi muntu. Unkulunkulu akaset trap muntu. Bese iBhayibheli unkulunkulu akalingi muntu ke futhi. Inkanuko yakho masikhulile iba yisona. Aka unkulunkulu nje uintercedela abantu ngoJesu ufuna abantu basindiswe. And nathi funa sibe njalo. Read
verse number 28. Ngizinika ukuphila okuphakade. Azisoze zaphupha laphakade. Akekho ngazihlitha esandleni sami.
Uyezwa? No one can plug you.
Akekho ukukhipha.
Hey, young Moses, hello, bazala. There are people almost everywhere who hearts are all aflame. Baptize the Holy Ghost. Only mdo lali message wa ngwazi lengombela. Bandaza amehla baya bathula baya. How is that message? You're touring, touring. It's like a crash. You're so fake. I'm so fake. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so. I'm happy with that. Ngilosi efika kuBranham ngomhla 7 May 1946. Yet I come from the presence of the Lord. That there is a message for you. Oyinikile. Ihamba physically emgedeni ihamba ngenyama. Yet the message will be for running. Ubuya kaJesu kwesibili. April 2nd, what coming voice come on God Frank, let me measure on the right hand side. That man 70 nigi is also shuma in Israel long from city to city. Kaibona low vision. Kayu gaya bona lendo to me. Miamo imina la pepuza with pity at least sound. Can go 2007. Kuzo fukition la say ah bazalana I bafetu. I bafetu why. Sending us bugela pants. But feeding your losses is figure apart with Ubizolam and Aglonubizo in Hyper College. Get to your swain, what you are, and got to your miracle lastly. That's why I'm not trying now. I'm not trying to make something out of you. I'm not trying to make something to Mudomang land there. See, there's no loss. That's another thing, Nigayon. Manga Lala land. We chance and Abayaban to download a Babe Fundis or Wakolok. Because a man's no paraffin a clan. I'm a revelation a clan. The message le? I have a photo again. I have a photo go to Mosley. Okay, Jimmy, going to visit him now. Second Chronicles. Chapter 16, Ziavala Manch. Second Chronicles, chapter 16. He told me, I don't want to open a Bible.
Part of Kala, not is not the part of speed. That means the A part of the verse, verse 9.
Verse number 9. Ngokuba amehlo kaJehova akalaza emhlabeni wonke ukuba abe namandla kwabanhliziyo yabo iphelele kuye.
Oh, Nkosi. Oh, Nkosi. Oh, Nkosi. Awu niyangizwa bazalwane. Amehlo kaJehova. Athi zalo ingane kaBranham lo lo sando kushona uBilly Paul uthi bathi bese hotel kula makampani ayiwenza uthi bese hotel because lengelo siyahlala iziveza kuBranham phela uthi one day ubaba wakhe amvuso ebusuku amthi uthi yathi ngavuka wangivala amehlo wathi ungaqalazi ingelo sikaNkulunkulu ivumile ukuthi bonke abantu esihamba nabo kule crusade wena kuphela ongayibona ngoba bazana ngiyasqualify sonke ukubona ingelosi ngezono esesiyibona uma wabona ipornography nje khohle ingelosi usu disqualified because ingelosi mayikubuka iyapenetrate so ungafana nokufa so Billy Paul uthi wanginobaba wayelele la omunye njabe under campaign balala baningi so wayelele be u2 uthi uBranham ekhuluma nengelosi umvala amehlo usamtshela ukuthi lalelaka ingelosi ifuna ukukhuluma nawe ikhona la endlini uthi ma uthi ngezwe la endlini konke ekhona umoya ushintshile uthi abuze kuyona engivala amehlo uthi usaqinisekile ukuthi uPaul angakubona yathi yathi okay wathi lona khona ubaba kushuthi wayephinde izizini yathi ingelosi hayi uthi wangivula amehlo kancane uthi uma amehlo ayo eqahlana nawakho mhlawumbe ngama second awu 2 isike amehlo ayo isiwanyaze mhlawumbe ka 1 million uthi amehlo kathi lightning because I checka yonke into ngokushesha uthi nge second iqalaza yonke into esendlini valo yanyamalala so how much more amehlo kaNkulunkulu ke ifingelo sawaye shesha kanjani kusukuthini lokho ungabi nokugwana ngisho imoto igibela kuwena iqhunyulwa ithayi ngisho ibhano iliqhunyulwa injini just relax amehlo kaJehova running to and fro bani kutatazeni ngisho kuwumuntu la yabona impilo yakho ukuba nenkinga vele kuwumuntu qhi usethana ufuna ukusikhathe nonke nithuke uvela uhleka ukuthi hayi Polani izoba right lo muntu because amehlo kaJehova amen mawadadaza nawo thola izandla njengamakhosikazi we uzofa umuntu mina nesihlelo phela ukuza neStratford neStratford manje laphe kanti ushama seqala ubhemisanga uhlala la yikho ngasafuna kwami ukuhlala abafana la ngoba ga hayi isteleka ubaba wakhe ilogo mele igamba lakho usiyeleka wasuka ushama isikanse qala udlizona bafana ngihlala nabo la angisafuna ukuhlala ingane zabantu ngoba ziyashona manje ziphila impilo yancwe uma uhlala nolugcotshi uphi ugange uyashesha ukushona wavele ushama se efunda high school wa uziyaganga ngazi mina wa ngikhela singumlekisene ngiyayintercede wadlula emvoko amshama sikanje yabona eya egarage lemishi elokhuzen leze elali office edlula la iphuma lo mnyango sekitchen bayazi laba semission wathi uma iphuma la mo ngaqala ukubonte nje shini demoni laselingena kuyena seliqala lenaba nje likhululeka yabo because usandise ngibayagejana nami ngalalanga la ngifica ngintercede ngidlula shini labona lo mlilo lacathuka ukuthi ushamase wasezwana nje lamthatha ngaqala ukubona umuntu ethathwa into imsodongeni odongeni yabo njengalapha iyomnamathela sodongeni kanje imsusa la
uhlala kanje odongeni lambuyisa lamthi pha phansi kwangathi kuqhuma amabhomu ngithi mina bayala nokopo ngithi ukopo usenamandla uthatha umuntu amphosa odongena namathele kanti ukarade bawutheno kanti ngiyaphuma lapho siyaphuma lapho usengena amafits ulimi lungaphandle uyaqhunzula phofuna sikhiphe leli dimoni athe khulani pholani 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 soke kunjalo kwento yokwenzeka nje ungadile kunto endiqinga funa ungakuthuki ungathuki ngoba amehlo akhe akuphi agcwele umhlaba wonke ake sibheke ukuthi alikhe lokugcina yini esingalifunda elesibusisa 2 Thessalonians chanda bokhoya dirathaba tukoshukotaba chapter 3 to rakab ayibo chapter 3 verse 3 no verse 5 tukoroko ingalikhohlwa leli vesi libamba mehlo kaJehova ayiphithisa shataka nalendlini akuphithisa shuka nokudla kwesiphisimo anjani aphithise Holy Ghost akaphithise in your life muntu kondaya durathapa shataba bakhabasha dirakapa baba mehlo kaJehova dirakapa baba shede bebe akaba dirakapa baba shede baba yokopo dirakapa baba shede siyaxolisa durakapa baba shuka ayakaba aphithise amehlo dura kapa papa shebe be akapa papa she Holy Spirit dura kapa ubani lophuthuze ophuthisele umama uZulu enkonzo yomlilo wena ngqobo uwe aye mama uZulu ikwinto esenzekela yazi lenkonzo ngaba yiphe ngabe kapheli khona ngisho namanje ngobo bathi hamba benipheka unawavuma ho sewehla umlilo omningi la niphuthisana umamuzulu ngiyasibuza nje enhliziyweni yami ukuthi umamuzulu uphi bathi awawupheka kodwa nawe wathula nawe njengedefender njengomuntu Uke wayivusa imithi. Man, yeah, uphikisana nento. Hayi, hayi, kulungile uNkulunkulu uzokuvakasha. Hayi phele naleyo kusasa. Kufanele kuye kwehle lo mnye, hey umama uZulu angatholi inkonzo yamandla. Hawu, ngiyazibuza ngikwenze njani. Hawu, sekukhala abantu laba babhabhadizwa. Hawu, bathamba upheka. Uphekana neyibondwayo. Ah, Jesu makhanda bosho. Hayi ngicona ukuthi into ethile ke impilo yiloko futhi akakho stashi hayi hayi bafethu kunokona ntethele lengqobo hayi borukoshana siyabonga funda ke siyavala manje shukuru
verse number
3 thaba
kepha inkosi ithembekile eyakuniqinisa inilondoloze komubi siyethemba enkosini ngalo ukuthi lokho esiniyela ngakho niyakwenza nokuthi nizakwenza Kepha inkosi mayiqondise izinhliziyo zenu othandweni likaNkulunkulu nasekubekezeleni kukaKristu.
Inkosi njani? Iyona ezoniqinisa kulezi zinto. Kodwa nina thembekani kukona lokho esenikholwa yikona. Ningakulahli. Chapter 3 ne verse 3. Second ngesiNgisi. Kodwa ngifone. But the Lord is faithful who shall establish you and keep you from evil. Ubani ozogcina from evil. And we have confidence in the Lord touching that you both do and do his will, the things which are commanded you. We are born again, Bilala Lok. Funeka wena lo kufundisi ukwenza. Kodwa inkulunkulu uthembekile. That means ungalenziswi. Akuyena uNkulunkulu okufaka esihogweni wena obaleka la athembeke khona I remember uba yakona nifunda message uma kaBranham wabona ivision uBranham ayichaza ubona uBranham eme kanje kuneyitempi sesowu-3 la kuza bonke abantu assembles faith tontonto bafaka amacici bafaka ama-ring bafake zonke lezi zinto bafake wonke lezi zinto abalimini kodwa uBranham ukule vision umsebenzi kaBranham wokuthi athi labantu abakhumule usise balahla amablock bagqoke ukhethi bla bla bakhiphe amacici bakhiphe zonke lezinto zezwe before banyathele late episode 3 bahamba kumgwaqo highway ngathi uyezulwini kuthiwa egcineni abantu bekwenza kwafika amantombazane aze-assembles ebhobhi inwele ekhuluma ngeyilini egqoka amahili efake ubucwebe efake i-makeup agoloza abantu athi hayi suka siyasukwazi ukunyuka le itepu eziwu-3 without ukulalela lelikhehle kuthiwa ngempela adlula-ke uthi ke umama lobona lo mbona ngempela-ke babe yisixuku esikhulu abanye bazikhiphile lezinto abanye abazikhiphanga kodwa bonke bahambe indlela ezulwini uthi bathole izibuso kwehla umoya kwehla uthi the more behambe indlela iya ngokubancane and iya ngokuba namatshe nje iya ngokuba ayikho smooth uthi waqala babahamba ngamahili benyathela bethi akuhlephuka iy'thende zamahile sebehamba slow manje ngoba indlela ayikho smooth uthi yaqala yavuleka la eceleni yaba nowa elishunqa intuthu nangala iyezulwini uthi lezi zinto lezi manje amacici acala ashisa lo mlilo osuka laphana ancibilika abashisa kanjani abanye bawe bawe uthi mabewa besuka kule ndlela ezulwini bewela kulo mgodi bahayiza isikrini esamtraumatizela umama for life yisilento ekuthiwa yokungena esihogweni yi-scream ubrana namse yayichaza leyo nto uthi uyakwazi ukusindiswa uye ezulwini because unkulunkulu ufuna ezulwini noma izinto ongaziyekanga uthi kodwa akusiyena unkulunkulu ozokufaka esihogweni ile zinto ongaziyekanga sibo nanzi ingozi ke la ikhona akusona akuyena unkulunkulu ufuna ezulwini but the secret life oyiphilayo iyona ezokudonsa la manyalo waphila emfihlalweni una azokudonsa unkulunkulu yena uzakudonsela ezulwini that's how much God wants everybody together ile nto edeceiva la bantu abalayo emasontweni but no siyamuza unkulunkulu vele ufuna ezulwini kodwa ngoba uphethe into eziningi zake esihogweni usathane phela uyazi into yakhe akazuva umuntu osithana naye ezulwini uzokusebenza kodwa ubona ubuyelo usudlala ingoma zezwe usudlala lezi zinto usukhumbula ama-boyfriend usunjani you are going back slowly slowly verse 5 ukashanda ukaratabo tushuka
verse number 5 kepha inkosi mayiqondise izinhliziyo zenu othandweni lukaNkulunkulu nasekubekezeleni kukaKristu
lelithi ngesingisi and the Lord direct your heart unto the love of God and unto the patience 24 ubano umsebenzi ngifuna uveze ukuthi ubano wenza lezi zinto lezi ubano oqondisa le ndlela zenu ethandweni akuwena so the Lord of the Old Testament eyayibhizi ilwela u-Israel ukuthi is the same Lord uChrist Jesus elwela ibandla why are you scared ifesi lokugcina 1 Samuel 12 elokugcina-ke leli angiyibeke nje idatha ecaleni kuze siyabonga baba amandla anganga kule ndlu nkulunkulu abantu abakho nkulunkulu shondo yabo uthembisile wena ukuthi one day la angeke sikwazi ngisho ukuphuma kusezovalwa eminyango sazoshinqa intuthu womoya engcwele la one day ngeke sikwazi ngisho ukuphuma ngaphandle sohlale weekend la kuzokwenzeka I have declared indada abo shoto turaka baba baba ruko bo shata baba angena amandla kankulunkulu la tika baba shita tika baba shita buruko baba ikaba shita taka baba bo shuda baba nkulunkulu sazokwenza imanga la sihlale iviki lonke sivalwa umoya engcwele usuku ingelosi ihambe yonza umsebenzi wakhe emsebenzini imanaje ibone ngathi ukhona ndawukho ushanda bokhoba ndiyakhapha isabhethi abareport enje yonke into akabokho ndikhapha basho kubula kodwa hey siyalapha tu ndikhasha open your heart wena open your soul ndikhapha for greater miracles ndikhapha ufike isikhathi lapho ngisho abantu ubakhulekele emaphupheni baphile ndikhathaboshotoye hey liranda bokho unkulunkulu uyisimanga likhala kapo shoko Jehova nkosi uJesu Christ you touch these people lo God abo hey siyabonga baba dear khaba baba hey siyabonga nkulunkulu touch these people what the power of God in our midst siyabonga nkulunkulu bless them now ha dear khaba baba shite baba yikho beshi Holy Spirit look simshado yabo lonza ama bank account yabo nakaba you now I hand over to you hand over to you Holy Spirit explode in their heart be careful shut up heal them be rakaba blood of Jesus the power funda ite ubani
chapter 12
yeah uqale from verse 21 to 24 lalela le verse siyavala manje
verse number 21 Yebo ningaphambuka kuba nilandele izinto eziyize ezingena kusiza nezingena kuphuma nezingena kuphu nezingena kuphula ngokuba ziyize ngokuba uJehova akayikushiya abantu bakhe ngenxa yegama lakhe elikhulu lokhu kwakukuhle kuJehova ukuzenzela nina nibe ngabantu bakhe
hey lalela ngesingesi ngithanda ama ngibhale ama interpretation amaningi ngifuna ukulalela ama interpretation engwabhayela kodwa iBhayibheli nenilifunde lingalinakisi sithini uthi lo mzalwane uFirst Samuel no second
uFirst Samuel chapter 12
verse ba
verse number 21
Okay, would and turn you not aside, for them should you go after vain things, which cannot profit nor deliver. Ningayikulezo zinto lezo. For they are vain. Nende zi vain nje. Vain. Abese verse 22 lo ngibusisayo. For the Lord will not forsake his people for his great name's sake, because it had pleased him, the Lord, to make you his people. You! That means. It's a new version. He made it his mandate to make you his people. It's a, he has taken a resolution to make you his people. It's a, he had taken upon himself to make you his people. It's a, he has decided to make you. Now, if uNkulunkulu he uthathele upon himself he blame in everything. Why? Make you his people. Bonga ngishona ngibonga ngaba yini ubuko kuphelele ezulwini. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good things of the good and the right way. Only fear the Lord and serve him in truth all your heart, for consider how great things he had done for you. Learn the verse ukuthini sina inceke Sinoba kuthiwa kwenzeke singayeki ukunikhulekela nokunitshela iqiniso ukuze nina imsebenzi wenu ukuthi ukusaba uNkulunkulu kungasuke enhlizweni zenu kodwa ukuthi ubani ozokwenza umsebenzi it's God who has taken upon himself not akathembanga thina sinomsebenzi that we must do but he has made a resolution taken upon himself decided don't Lord Robosh yakhuleka manje ngoba isikhanda la khona tiyaka baba shala He has taken upon himself. Dear, I send Kulagela Manch, and things on Kulela Jamanch, dear Kapa, Holy Spirit, Kulokulaman, Yakapa Baba Shaba. He has taken upon himself to make you his people. You come, Holy Spirit, Yabuam Sedis, in the name of Jesus. In the name of Jesus, have about Shabbat. We are people. We are people, Uncle Suchesu. Let the Holy Spirit touch and fall upon your people. In the name of Jesus. Ah! In the name of Jesus. I'll compose a man's. I'll compose Holy Spirit. I'll compose. Baba Baba Shiva. We are capable of saying, for your people that have come here, that have come here. Hey! In a mighty warrior way. Yeah. Jehovah, yeah. You are a man.
Pray, Lord Jesus, in the name of Jesus. We thank you, Lord. Oh, Jesus. Thank you, 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 Jesus. We thank you, Jesus. Holy God, Holy God. Oh, 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 oh. Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 Holy God, I need your blessing. I need a blessing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Your name. You are a warrior. You are great. Jehovah. In your name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patasha. Holy Spirit. Woo. Holy Spirit, let this violence pray. Let it fall on people, God. Hey, hey, hey. Hey. Holy Spirit. Yes. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, yes, Lord. Thank you, Jesus.
Cleanse us. Oh, engage with us. Engage. Engage with us. Engage. 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 Strings light as it does to me. Jesus, he's so bad. Everybody.
Ungenelo tiko pato.
siyabonga, siyabonga. 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 Cela igrace. Siyaxolisa Nkosi. Sonile phambosuba. We've neglected your flock, we've neglected everything. Please right now be merciful to us. Feel this. Oh Nkosi. Ungasilahle Nkosi. Ungasilahle Nkosi. Lakashana boku. Take up our wish. Take up our wish. Please, Holy Spirit. Can I go? Because let the demons flee now. We curse you, Satan, spirit of offense, by the blood of Jesus. You fail right now. Jesus is here. Ooh, Satan, you fail now. You fail now. Holy Spirit is moving. It's not a control of Satan and curse you. By the blood of Jesus, take your doubts away. Take your doubts away. These people must be filled by the Holy Spirit. Take your doubts away. These people must be filled by the Holy Spirit. Take your doubts away in Jesus' name. And curse you, Satan, by the blood of Jesus. Take your doubts and suffer. Your people, let miracles happen now. In the name of Jesus. In heaven right now. In the name of Jesus. I'm about to be about my Father's business. Dear Kapa Papa, do a cup of papa shaker. Holy Spirit, oh God, oh God, papa, Satan, take your doubts. Take your doubts away. Break this cord. Break this cord. Break this cord. You break this cord. Satanic claims. We break this cord in the name of Jesus. Dikanda botobo shaker. Thank you, Jesus. Yes. Yes. Oh, yeah. Yes. Yes. Aye. Aye. Yes. Yes. Aibo. She. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ah. Yo. I saw in there. If I am saying of doubts. Move away. Siyabonga baba. Fill my cup, Lord. I'll leave it up, Lord. Come and quench this thirst
in my soul.
Thank you, Jesus.
Bread of heaven.
Feed me
till I want no more. Feel my cup.
Live your life.
lift it up.
I lift it up, Lord.
Come and quench.
There's this thing in my soul.
Bread of heaven.
Bread from heaven.
Feed me.
Feed me till I want no more. Oh, fill my cup, Lord. Fill it up and make me whole.
Thank you, Jesus. 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 If you want, yeah. Say, Lord, I need a touch.
My soul,
bread of heaven,
bread from heaven,
heal me
till I want no more.
I'm
feeling it.
Everything.
Everything.
kunawo amandla kunamandla receive them
can we find
we find a friend
kulela la ukhona and receive ngizwa amandla nje nawe ungasali peace like a river joy ungayiphaphathizwa manje thank you Jesus thank you Jesus Lord
Jesus knows every weakness
take it to him to pray take it
take it to the Lord in prayer
siyabonga baba ithi letha amanga amandla ngatholwa same tune koni ngometha amandla ngatholwa same tune God if you're not mistaken
uhlobo wami
uhlobo wami same tune
letha ngamandla God
ngoba amandla ayatholwa ngokuhlala
ngilahlekela but God bless you God be with you kulongolani bosisi may God fill you up I feel the power of God now I feel nothing impossible right now in this atmosphere swahlobo losifo in the name of Jesus may God quiet our storms in your life thank you Jesus Jesus. Thank you Jesus. Igona si prepare la kanjena ke i rapture. Ngeqiniso nangamandla. Nasanga biko kusala ngemuva. Konke kube khona. Bonke kube khona abazalwane. God be with you. Thank you Lord. Open to John chapter 1. Ufunde Is it John chapter 1 verse 14 to 15 or something?
Verse number 14. Ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe inkazimulo njengoyozelwe njengoyozelwe yedwa kuyise egcwele umusa neqiniso uJohane wafakaza ngaye wamemeza wathi Nguye lo ebengisho ngayo ukuthi lo ozayo eva kwami uvelile ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami.
Funa izingisi kuzoyizwa umehluko lapho.
Amen.
Lezi zinto wise is exposed senze ukuthi ngabe ama fanatic. Yabona abazalwane once wahamba ngeside the Lord alento uzobe fanatic. I always warn about these things. You must find the message. And find the spirit of the message and find God. Igo ngingaya ama ministries afana nabo Gino Jennings who is the other guy aba extreme on the truth side. Bagcina sebeyishiya the mercy side. Kube khona laba ba Jehovah's Prince aba extreme on the grace side but aba ngeko extreme on the truth side but the Bible mkhona uJesus little Jesus was full of both Read.
Verse number 14. And the word was made flesh and dwelt amongst us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
Full. Are you full of grace?
Amen.
Are you full of truth? Because what are you calling anyone? Over you humble now, but be can get grace, he humble now, but be Ikenge iqiniso iyabashiya ihamba yodwa. Be full of grace and truth. Ungasho ukuthi ngokunye. Uma ubona into ephazamisa umzalwane, ungavela uthi hawo uyasamba labahamba hayo faka afa, hawo uneqiniso impela. You're full of truth impela. But uyaxeka. And uzophumba ifanatiki, nibe nodwa niyele. I'm going to go to the Bazan. Bangabikho lapha. Bathi uNkulunkulu abanye banet grace. Qinisa likho. Kodwa banayi grace. They make sure they pray for you. Mawulimele ngisho ukuthi ustaba noma yini they pray for you. Ngisho noma ukuthi unjani they follow you up. That's why amabandla begcwele. Amen. Bese kuzothi ngala ikhondla khondla. Isikuhleba zila. Bese judges ukuthi amabandla kakhulu kanti cha there is no grace. Ningakho uDavid wazi washite ebhlungu. Tonile wathi ngcono kwele esandleni sika Jehova. Uyabona kunokuthi ufele kubazalwana obazi ukuthi leza zingikhulekele vele ngoba ngisho ukuthi. So nizoba neqiniso eliningi bafowethu. Lo muntu oqwayiza lapha eminyango ungabi negrace. And ubona kanjani mi grace short impilo yagayi bathinta abantu ithinta besonto lakho kuphela uJesu lezi mkhonza I was what ngicela iverse lokugcina ngisalifunde lenye waye njani full grace and truth ayike officially ngivala inkonzo bengenzela ubama uzulathole naye bakethe angasalisesala nje enkonzweni yezayona. Lo kodwa omphuthisele ngomlilo lithi iBhayibheli iyilingo ziyeza kodwa maye kwazithole zilindelekile ukuthi zibe khona iyikhubekise kodwa maye. So kasazi lo muntu osukela isayona zazopheka ngenkonzo ngoba lo muntu ukukhona into efuna ubakhethe laba babona ukuthi vele enkonzweni laba bawuhlala kwathi laba bophela lo. So ke siyabonga kakhulu.